kwada here guys kuti mune makuhwa ndiye anoshandisa GB kana FM WhatsApp.